gavana atakapokwisha kutembea ataketi na tutakuwa tukaanza haya waje karibu na pia wavulana wanafunzi wa Kafunzi High School wajitayarishe.
Be faster, be faster. You like all